turabaramukije turabagumbiriye aho muri hose nshuti bagenzi ba televiziyo ku gasaka ho TV ubutabazi utagira imbibe tumaze iminsi twarabakoreye ikiganiro kimwe ku mutumire twari dufise yara ari muri bamwe bari barongoye ya cooperative bita Cojia aho twaganira ku gitegwa bita ladi uyu munsi rero twagiriwe imana adutemberegwa na kuna n'usanzwe arongoye iyo cooperative reka dusabe atwidondoye
turamukije abashaka kutwumva bose aho baherereye ku mazina nitwa NDUWIMANA Claude akaba je nsanzwe nserukira ino cooperative yitwa Cojia mu majambo yose twa cooperative de jeunesse innova pour auto développement ego murakoze cyane
nyakubahwa cooperative yanyu yatanguye ryari
cooperative yacu yatanguye mu kwezi kw'indwi niho twatangura kugira ibyumviro byo kuyitanguza kugira yuko twarabonye ko akazi kagoye turavuga ati twoguma turi ngaho twicaye kandi twarize amakaminuza reka turabe ukuntu twoja hamwe tuyungunganye dukore cooperative kugira ngo tuyironderere akazi kuko mushanze muzi yuko kurondera akazi muri no minsi si coroshe ariko turavuga ati reka tukironderere niho twatanguye kugira ibyumviro byo gukora iyo cooperative
tuzi neza iyo umuntu yuguje cooperative kanaka abafise ico bitihangiro ifuza gushikako hari abaja mu burimyi n'ubworozi hari abaja kudandaza hari abaja guhingura mwebwe mwahise mwiki
twebwe cooperative yacu ifise ihangiro yerekera ku burimyi n'ubworozi no kudandaza njye hangi nyamukuru twebwe
mukorera ku mavora atatu
ego naho turi mwabo indani mwabyo twa navuze harimo utuntu twa tuvako tukoreramwo nk'akarorero gukora imigambi twatunganiza imigambi nk'abantu batiba twitura ego
twarigeze kwakira umuvandimwe umwe musanzwe mukorana muri cooperative afise igitegwa bita radi ico gitegwa mwagitanga ku kirima ryari
tutenye ku kirima mu kwezi kwa 11 muri cooperative y'iwacu kuko twe byo tuzana tuzana ikintu bita valeria jute ikintu tuza kuzana kitaza ku ni nka kanovera kibintu tuzana rero tumaze kukibona twagiye ku magugo twakirondera ama turabaza ahantu cova usanga mu gashikanwa hariho umuntu akirima amaze kukirima turamuganirisha tubwira ukuntu bakirima n'akamaro kacu nabo turavuga twumva ko twogikorera ko tutangwa ku kirima ari muri cooperative y'iwacu usanga ni gitekwa cita cyane kirimbuka kandi gifite n'akamaro keza ku magara y'abantu ego
none muraronka isoko
bo isoko ntiyaboneka cyane gose kuko abarundi ntibamenya akamaro kacu mugabo tuko turakibumvisha abatari bakibamaze kukimenya no kumenya akamaro kacu ego
baratuganiye yaratuganiriye ku bitari bike ku kicanye ico gitegwa nyene atubwira akamaro kacu arabwira abarimo barakurikirana ingene bagihingura ingene bakirima hanyuma mu biganiro mu kiganiro bakurikiranye kuri televiziyo abantu benshi barifuje kumenya neza ukuntu baba bagihingura nk'usanzwe arongoye cooperative niki wokwemerera abantu basanzwe bafise izo ivyo vyiyumviro canke ivyo vyifuzo
nibaza yuko nshino shaka kuvuga nk'urongoye no cooperative nibaza yuko bafise ayo makenga y'ukuntu bipfutse ukuntu gitegurwa no kumbo gifata nibaza yuko tushaka kuzobibatunganiriza bakabibona wari we wese hari akavuga ati nanje unashaka kugifata ndi are zitangura ni mefisi turabibemereye nk'ababishaka n'amahoro menshi ego
reka tugaruke muri cooperative nyezina cooperative isanzwe kugira yemegwe hariho intambuko igendira camwe izanye ijanye n'ibiyiranga nk'amategeko igihugu cacu kigenderako izo ntambwe mwaraziciyeko
zose twaziciyeko umva tumaze kugira ukuntu kwinganya tukashinga iyo cooperative twarondeye ingene twarondera vyangombwa bitugenga kugira ngo twemeregwe mu gihugu twaragiye muri anacope turafise dokima yo muri anacope turafise dokima yo kwa buramatari turafise dokima yo kwa mustane muri make amadokima yose asabwa kugira ngo utanguze cooperative nk'ayo muri make yose turayafise nibaza ko ubu no gukora aho twagwe ibyo dukora naho ubundi ho turemewe n'amategeko ego
none mwifuza gushikana mu zihe ntara kugira ngo ikigo kwa byanyu vyaguke
muri market kivuza gushika mu ntara zose mugatwa abanje kuvuga ati batubanje dukore ku ntara ya Ngozi Ngozi babanze batumenye ibyo dukura babimenye tukambona tumaze kumera ino ntara ya Ngozi ama tugende mu zindi ntara zindi tuje gukorerayo katiriza yuko bizogenda neza buhoro buhoro bizogenda neza
muri ko muratubwira cooperative amavore canke ingingo ngendegwa ko yisha yihaya amahangiro yihaye mwatubwiye ikintu kijanye no transformation byo mubigejeje
ubijanye na transformation nakubwiye yuko ni cooperative turashika kure ariko turamaze gutunganya ibitari biki mujanye na transformation tumaze gutegura ubwoko bw'amaji bushika butatu hariho ji yo mu gikaju hariho ji yo muri hadihuje hariho nibindi bitegwa byama betrave nitwabiteguye ko ntuze nyama ama transformation va birabitse gusa ko atabyo turaronka ngo tubitanguze nyezina turacabirindiriye ariko aho imana zo kugurura imijyango tukaronka amafaranga cha tubitanguze ego
tuzi neza abantu bishitse hamwe bagakorera hamwe baka gira cooperative canke amashira hamwe turazi neza ko ama banke abizera mwebwe mu bamwe arasucugiye gusaba amafaranga muri banke bigenda gute
twaramaze kuguruza makonti ma banka atandukanye rero no munsi tuko turagira ku rwego gusaba ingurane turafise n'imigambi twitubiye kuza kudepoza muri ya banka y'abajene iryitega itwa bishe tukoma tujana n'imigambi yo vuba hambwa hambavuye yo ngaho n'ama banka ari ngaha cyose ngo twaruguje ya makonti tuko tusaba ingurane kugira ngo rutanguze bya bindi navuga byo guhingura imitobe ego skazi kuvanga ni mitobe gusa ariyo nibindi bintu twateguye migame n'imyishyo ofisa muri cooperative katwizaye ko tuzoshika kuri yego
nk'umuntu nawe bari mwarakurikira televiziyo ku gasaka web tv ubutabazi utagira imbibe yo bayifuza kuja muri cooperative biroroshye cyanke mwarahejeje
kuja muri cooperative biroroshye umuntu araza akatwitura twaganiye tukamubwira ikintu twitunganije ikintu ko turakora ama yumva baye motive cyangwa se yumva abishimye hanyuma akifatikanya natwe bintangorane ego
nibihe bintu mushira imbere canke musaba umuntu kugira yemere kuza muri cooperative yiwanyu
muri market twebwe muri cooperative ikintu twita Cojia mere umva twebwe turi Cojia mere ni cooperative donc twebwe twayitanguje la abafundateur rero kuvuga hambavuye ya Cojia mere hariho ama agence twifuza kuzotanguza mu misiza rero no kuvuga ko jiame nova ko twujuje mugabo ababyipfuza no munsi cyo tubohereza mu ma agence tugomba gutanguza kandi wari wese ni kuvuga rugurukiwe kuyizamwo ngabo cyane cyane twakorera kugwaruka rumaze amashure bakabura akazi aba bamaze za
mumaze gutunganya ama séance y'inyigisho kugira ngo ibi bintu byanyu aba rimwe baheza amashure babimenye
yego turafise modèle de formation twateguye yo kwigisha abajene kuko burya ikintu asanze abajene benshi babuze mu mutwe iyo utamuteguye mu mutwe ntamenye ibyo akora n'ibyo ntamenye ibyo gukora n'ibyo gutagukora ariko iyo umwigisha akamubwira ati burya bimeze uko bisubiriye uku nawe nyine arakanguka akamenya ibyo gukora iyo twabitunganije biriho n'amahoro menshi yego
okay hanyuma nk'umuntu yoba afise uburyo w'umugwiza atunga canke umuntu yoba w'umwagisionera ashobora kuvuga ati jewe ndashimye bijya byiyumviro bya bajya abantu ndabashigikire ashobora kubatora he
twebwe nk'umuntu yoba ashimye ibyo dukora kifuza yuko adushigikira turafise aho dukorera turafise biro dukoreramwo ayo dutora naho imbere ya ikonetrewo amfasi ya mituweli
gisagara cangozi
noneho arabye mu kuboko kwibubamfu acabona ahantu handitse Cojia cooperative regional innova porto development hari kuna ama numero ashaka yo cadutelefona tukavugana ego na dukorera no munsi ego
gusozera ni leta y'u Burundi uyisabiki
ego icyo no saba leta y'u Burundi nuko yokomeza gushyigikira urwaruka urwaruka no munsi turavye abamaze amashuri ni benshi cyane ni umutima w'igihugu kandi ko ndaraba leta cyashyira ingufu cyane mu gufasha urwaruka ego aho kino saba leta nuko cyo yemeje cyo guha ingurane urwaruka nk'iyi banque de y'abajene yari utwa bije ntago butangira kuyatanga amafaranga kirikare kugira ngo amaze kwitunganya neza amafaranga bayatore bagende bakore imigambi yabo kugira ngo bashike ku mahangiro y'iwabo icyo saba leta nicyo
mu gusozera usubira kuri dondora bari ko batukurika televizyo ko gasaka web tv
yego ku mazina nitwa NDUWIMANA Claude kese ngo ntazira ngo ndi Obama sinakavuze kare nakazina kamenyerewe gose hano mu gisiga cangozi nabona giye ndaba
kirangura mukunda
yego
turabashimiye cyane n'icyo bagenzi ba televizyo ku gasaka web tv butabazi butagira imbibe cari kiganiro ciza cyane mwipfuje muri benshi kugira ngo umenye ko ji cyari cyo ko jya ikora ibiki atubemerera kandi kuzokwegera ikiganiro mwigeze gusaba muri benshi ngene bate